Hey guys, how's it going? Figured I'd fill in some holes in the cowl today and then maybe make this little piece down here and some of the floor. So I continued the one by one structure underneath, came, put a nice curve across the top of the trans. And then inside here, I matched it so that there's no holes, everything's nice and tight. And then I'll build another little plate that sits in here that's removable. Got the firewall all stitched in, and I'll let her cool down and then I'll fill it weld it eventually, but yeah. And did some interior work too. Some diamond plate in there. She's a cramped little unit, but so nice. Even the seats can go back a few more inches too. Should be good. Got a lot of work to do in here. Gotta tack up this flashing here and kind of fix that up. And that'll come eventually. Gotta mount this somewhere too.
Da 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 da